Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntagisiba kwivuguruza mu majambo ashikiriza kubijyanye n'abagigiturire cyangwa abasahura leta nta gihe kinini giheze Evariste Ndayishimiye avuze ko atandongozi n'imwe yohirahira ngo iranyuruje amafaranga ya leta kuko amategeko y'u Burundi yugaye bihagije
ndabwiza ukuri muri Burundi nta ndongozi n'imwe ishobora kwiba no muri yo numwe ngo bikunde dufise amategeko yugaye neza
na hata bakomakoma mu majambo amazi minsi ashikiriza Evariste Ndayishimiye aremanga ko mu bategetsi harimo abasuma bibi igihugu kandi abazi ndetse ko bamwe bamwe babikora atacyo binona
hari abantu batwaye amahera ikibonane hari habita amahera naho boraramwo boca bicara bakayarya boinda bapfa batarayamara bariho tewe mperereza hari abantu ubu bariko bahemba abakozi babaha amahera yaguyifira ngo utabanze kwanikira acatabwa hari abariko bahemba amahera aguyifira ibihera mwarunze mu mazi hari impamvu mubesha ngo titubaze
aho umukuru w'igihugu akaba natanga uturorero twahagiye haratangwa ibiturire ndetse hakanasahugwa amafaranga atari make ya leta umukuru w'igihugu Ndayishimiye akaba yinginga bo yita abanyonyezi gusubiza ivyo bivye leta
umuntu bahaya amahera ngo genda bubake urujya rugomero rw'amatara rwo kumpanda amahera gatwara kubwira ngo agarukane ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja anaje amahera wibaza ko yariwe nabaje batadaza bonyene indongozi ari kwemera kuyatsinya ngo akira jana urugomero rwa kajeke rwari kuvomera ijya mirima yose mubona mu kiyaya cya gihanga muga urugomero rwarariwe neza none baruriye ntibariho atwoja mu mashirahamwe yikawa n'icyayi tugaharura neza amatoni amaze gusohoka n'amadolari yinjiye twosanga bihuye
ivyo umukuru w'igihugu akaba aheruka kubivugira mu gikorane cyatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega.